And now, friends, what you've all been waiting for, I will turn this gel back into a liquid. All I need, not water, a little bit of salt. I'm just gonna dump it in. I don't care. I'm just gonna dump it in. See what happens when I dump it in. So I'm dumping it in. Dumping it in. Swirling it around, round and around. What is going on here? I'm gonna dump some more salt in. Get in there. Get in there! Get in there! Now we're talking. Just made it back into a liquid again. Dun da 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 da